Contraine Aquam, Adontin, Jasi, Chidom, Arishimamba, Missimum. Munia Bema Bakuna Moheni. Midin the Honorable Doctor Augustine Aduchum Ado. Najumedia Utemene Ahemosui, Atudin Ghana Abakosem. Me can Ghana Abakosem. Edu free a bra na nanum buam huano, edi free asasi kesia, yasi e free subino. Edibesi and nemri mwa menokasi. E din Ghana tete no eno ni din a na da yen so ba bia na yete na no yen chro no se na chro no brofum Ghana yi a h ehemu na ye g a n a Ghana sai din we yi e asase din a na free Senegal Senegal wo ho no na owo no kro kese a ye fe ne capital Senegal capital free tete na no mpen so ye fe ne Kumbi Sale Kumbi Sale na sase ne so no ene ewo kuro kitoa anase bronoa ne yato din Ghana Ghana no asikire ene da gomba kasa e kanu oman mu sese no eyepe Ghana asikire ne ye edwa kese edwa kese ba bia ye to ade tade ne kese mu no ene ye kanu sa kasa ne ye kanu Senegal ene sa kasa ne bi wo Ghana da gomba kasa mu Ghana Kumbi Sale ene na ye Senegal capital na Kumbi Sale no asase ne so ene na ye wo asase keto edi hodwa ne ye tu din jakesim Ghana eye Ghana da gomba kasa sasa si so ne dom ahodo firi Morocco Libya Kenya esase hodo a eben asase ye fe ne West Africa so na omu ba Senegal eno so wo West Africa ebedi dwa na no mu nyina amoa eba dwakesiem na ye Canada gumba kasem Ghana no enianom abakosem a ye ka ho asem die firi eho enana ye nananom te asase Ghana no eni papa na omote soo no eye ye nananom a omo hye batakari di bu ombra titiri omo na omote muslimi osom ne kasa owa na omo som no omo kwaso dem kosua makaranta islam Islamic forum. Ana ni ewo yen mu so itutu ntuma se na mayeti wei. Na ya himie no ni efen traditional rulers no. Sani pa mi no na asase no wo mete so pa. Eye asase keto a efen dwakese a ewo Senegal capital efen Kumbi Sale. Idwadie na ye die na brofo efi akiri. Wo no soso mu ye Africa fo bi efi akiri ba ebeto ahwenie. Enie ma hodo adi ensa ye ewo Ghana. trust us as is which embrace. Be a queer a one no more come with me, Casa almost some Islam or Somono, any year tradition or so, be a queer way more than ending. Men, young mama, so be called him Pomfie or to turn into Mationo. Nanny cheer me, and you'll be a shepherd to carry or come with me, Casa. Nabi a queer all. Ghana, ye be gaw so and fear be brebes in Fiahanu 500 years. And near mammy and sa, a seer and my yenya. Ye tea yan sa, since they still too free in the gar. Kumbi Sali, asasi Ghana sono, ene se. Ye di kain, o kwonke siye siya, ne ye nsuo ne ento. Enfie mi yensanto nsuo ento. Ema, emuwati se nyayi adago, mponcheni adia, ye kumdiye etono, o kwonbi kuwom. E wiyankuwa nani ya tesuo, e duyaba ufifi ye nyeye, asasi mu timi papa, ema abuwe timi tomu seni abuwa togotem. Enfie mi yensan nsuo ento, e di kwonke siye bae. Sabri kono ya monsu na godu fufura yi di huja ewo Ghana. Na godu fufura pie asase fufura ye fure hono mu Papua Guinea. Ye ye godu wa na mmeni pa betoni Ghana ema ho ye jwakesi yeno. E ye tuntum ti se jebidia ye hunu ya sasi sui. Na u papa emu na obe shia godu ankasa ni wumfinfin. Ye pie Papua Guinea no. Abonti usa nyaka krebi di sofi tufomwa. No watu godu. It's a senior who good or may must say. A yama, a dead unit to free Ghana, how Emma, Omipiad, and it's a Papua Guinea, so Beko, Wako Dijao. My cousin, you know, you did kind in Suan Tom Fiemi and Sam or Concasia to Yenwo, Senegal, Kumbi Sali. The Tosum, you know, a year go to Fufro, a Piewo, as I say, a friend, Papua Guinea, and a main Senegal cra. And you tell my daddy, funny, I do many treho. So wako pesa good no e papa yen ha e hun papa e nro no ye twa mu se ni sunsun kra ni se ni padoma no mu ahodin bia na omu firi achichi e bedi dwa no so omu twa mu akopa Papua Guinea no a na ye mema ene abrempofo mu wo Kumbi Sali Ghana sasese no ese ye chi omani muru so e di omu ye ne se ne ka ne slave no e di omu koko tu form ko ejuma kwa e gudu bia. Na yen ya, yen ti Muslimi or some nekasa, yen kwa makalanta, yen ya Islamic ni meyeno. Se jedi fonu efri du mwa ba, se no mwini ya jedi fonu bidin koma. Womu mi ya no ma wom na brofukas was interpretation no. Na ye Islam kasa, ay Arabic. E ti bra ni ya chie ni mwono sudi yako Papua Guinea, ni ya diye niye buse. Yen ya nwe ni wa moti da. Ah, womu na moti ya hoho wane kasa no, ene to ye ma wom. Anajuni ya bebu ye deni, ya shie. Ye chi meme ni mro ye ni nche gu nsa oba obema o se oburu fie du ngotwe de ye de ukọ akwa ye jume hunu akotu godu Papua Guinea ye ntua oka san kwasumu mi ye ni tae papa eni pa omu ye dom omu frite se Morocco Mali Kenya Egypt e ba no ni ato omu din ye wo soso rulers na omu ni soso mpenifo a omu tia ponko so ni kamel ni adago so ba e ba chi ye ko ye san osumangurus Sumanguru omu peni pani efele sumanguru o mashe. E ni pani binsu suwa nomu ye domwa. Nomu ba ebe chie ni munu suwa edi ekono. Ni efele Amuravis invasion. Nomu ye Amuravis Muslim sa. Omu ba na konsu kutejai etuo. Eni enye ma kese ebe chie. Sa e kuomi ye se omu di akune baye sonu intino. Ya itini antina. E yemi ye yina fadini sa fedi ebe tuwe fri. Dana asasine ye tisunwa e wo. Kumbi Sali, Kumbi Sali nune ye kapita edi masiri gano, esiye tuwo. O nipa wo di yenim. Ma yese sa yenime di yine chie. A brantye brimpo enim ni meka se macho mano. Ni efene bawa. Onono buwa buwa domi yina anu titi yen ya. Yen ka muslimi kasa. Yen ka rabik. Yen su muslimi osomno. Eni huridi bawa chie. O di yefri Senegal. Na sa si efene Kumbi Sali. Ni kuro kituwa efene Ghana. Na ye chiro no G-A-N-A. Asi chile ni jakisi mono. Ne ye da gomba kasa ni bino. Ye di nechi. Ye sani fisi ni gano ni ye bafom. Ye bambe tu sasa si wohoda na. Ne enkofobi diyo mahine. Ne ye frene empire. Ye betu Mali fo. Ne jesi ye betu Mali empire. Mali empire no. Na sasa ni nyomodi ya. Ne ye Sokoto fo ene chichile sasa si no. E di ya hina ne ye Sokoto empire ne ho. Sokoto. Adia no mudi mudi apaya abu adago. Eno ti agrek fuo tu adago diya. Omu tu ni din Sokoto gudari. Omu na Mali fuo ko tu. Omu etina hon fiye bebre. na yen Ghana for so baba tu on say Mali ti odi ahene na o ma ji o ma na boss no yanko tu mu ama sokoto ye baase yesu e pa bi atara be tu on yen Ghana na ye ba na ye akofo na ye ho eden Ghana no ni e wodom bia o mu di ye na ye from asafo se ne ne e bo twi gasa asafo no asafo no no mu ye nipom no mu koma ye na yen kasa mo mu mrane a na ye from se ukum apem a apem beba Asafo edi enim no na ya kankasa ene ye digigi omnane se okuma pema apem beba Asafo mai no mu firi abrowa ba kwase a na ye fe no maame ana ye na natwi ba bia na ehia me pa me pese me timu bio eye ye na asem bi dai ano se mpepe fo mo sa asem no beze me fa abako se me so na me di tufu owura ba wa no odi yanim efiri Senegal kumbi sali asasi sono baby ani etie ni efre ho Ghana makire musa eye kasa da gumba wo Ghana ha ene ka bawa no di enim de ba no oware e ma anwotwe brofum os 8 wives edin twi eye oba din bawa ne ware no bawa yire ni dagaba sisala ye oba din kusasi lobi konkoma Nonomba mole dagbani mole dagbani for na simple enene yenya mamprosi mosi dagomba eni gonja fo enu tinche mu nyina ko sise edinki eyedin ayo badin papa bawa obewu no bra wako tsona baby ene fe mesrim ana northern region ana ochiro baby ase baby aro sika ba kire enye kuro na chichiri fa wudi tuso ki ene sane fomo a na seno ene ene na ngbenya konfa no che oboa hen a yenya kumase ene kumawu ene ho abakosem de da ho ba bi ene mi yiri me ho denden de mi kiremu ni se emiewa no nkase pepe fomo a ana igbe fomo a na me kase nyina kosi se bawa ene oware twi bawa no ukosru eba fomo baba e pepe bawa edini e pepe ni na se wu nana e biki na se bawa ne ware no eye de na se twa ho beka se ebebe fo mo a why ba ni pepe ni no enuti na mi jina so de a chiro ne bi mu se edi twi na woni mo oman ga na mu no ye ni nipa na ye di ani mu se abrewa twi ne nananom na ye koy ani mu a mekire wo abrewa twi no na se ene ne ye ye a dom keka ye ho no asafo wo mni dom edi anim a no mo ye ye akofo obrofo mo se warriors na ye ne kwa kwa o mo tu o mo di ka se ukuma pem a apem beba na brofo kasa we so bi obi o ye akofo bi bi edi anim a ye fe the warrior wo di ba ye twi kasa ni ma ne ye fe se akofo na ye tu o mo di am o mo mrane se se mi pe o mo ti osase people who understand war enu ti ye ka kasa e cha na mo a e ti ye kasa obi ti osase ye se osatefo eti obiara obi na no aka se sasafo yi omo ye osatefo edene kakra ka na edane asantefo ye do so nti na ye fra edom a omo ye osasefo no ye ti ase ye no na people who understand who asantefo enu ti asante ni bia ye twini asekere ni se ye na na brewa na na onase ene ye nya asafo no na ye fa ni abrewa twi na dom a ye di gu so na omo di ye chi no ene ye tu omudin asantefo opania ye nyina hwiri na chi no ye fe ne bawa ne yire ani twi no ye nyina so e hu di ye twi chi no asafo ne di enu ma di obu mo mo koma yenda bitimu bi o se ye betu mali ab na mali atu sokoto ye ye tra ho fie bebere so beka ya mi bodi a me se na sase ne ye sokoto fo dia ebra mali e pa mu sokoto no na o abofra ba ko data na emukura ye dimi dwane e ni ko Kenya sa abofra no odi fie biasa na oba da chi e bre oba da chi no ba sokota sase no so ba na yen Ghana a ye free Senegal kumbi sale na abepamo malifo a e pamo sokoto fo eti onianu a na o ye sokoto ni a wani a wati o baba kosem no o peso ba beji asase na si ho o betu ye Ghana fo se yetu Mali Empire adani ho Ghana Empire na urua sundiata keta onuni sokoto ni akola no wa me ho antoyen Sundia Taketa, Miss Semica Cindy. Sundia Taketa will be an obedient. Sundia Taketa or Yabafang. Sundia Taketa and Timmy Trump on Koso or Yabahovo. So the Ponko Benantia is a Talabua Ponkoyem. A giant be a can who be a bonnetty. When you go to G, I want to be financed in the Achille Ponkoyem or the Saturday. Sundia Taketa or Tutao or Kasagu Daiso. So Kasagu Daiso baby will be a two free baby or one one, a bow then, a bow fee, a buying fee, a one back on the tour, a sour the echo, Santa Kunja Taketa near Koya. On no quarrel, any memory make a friend one man commando. So Jetta Keta di obey ye enti yen Ghana foa ni ababa shimani foa pamom e bra na man na spam sa sokoto foa so Jetta Keta frimono o ne ni bebe so yen Ghana foa ye ti atra e ti ye sori se be sane ye sane fom bio ye beto wa gadugu na ho ene na afen buke na fasoro ye sa ho bai ene ye beto asase a me ne oti so yi sa asase ye bai ni nipa so da ye beto bro ahafo ho ne ye kuye nimu na uti abako so mi a and I bet yes, and I broke any half of Tabu Moa, a bear for half. The men who come on here. The two bulls are more. I look at Buckle Center, come for a bone penny for home. The two dents are hand or hole, the chin are hand or hole. The cuss is car, no penny for movie. The dents are hand, another the chin are hand, also called a guardian away when the fear of tree, and I am feeling a chair. But this year, not so perceivable next year. You're a pool. Send a no call room, cook a cray, and the bay soon. Body and yes, I know you know. You drop by there, you see gold pole, and no one good got those who skinny, baby. But let drop by them, I'm going to and I saw her. Drop your BC or the Amma by that phone, no, and gold will not be in the pool, nothing. But you be boar, you see gold, you are a pan of criminal body at the Kumusa, and you're from Fabia, and you gold me in the pool, is your. Or my damn, a young girl can't go to someone, you can't go to bass. I'd say keys over at 6 million. Na nanu na ebetu wo no mo se ska no enti e fantika sa fantiku no no le ka ba ko se mo e na besi bi wo ni se ye ni ye ho ni enti abako so ni tete se ni se mo abako ni fa ni abako he e ni wo ni so beti ni ya oni pa wo di ye ni fi senega na sa si kumbi sa le fe ni gana no ye fe ni bala na ha le bi jina bi akase nkase bi ba che gana fo bala ye tai ka sembia e ha me pa na e ka ho ana ma ya fati ho so se abako sem ye be yi ye ho na ye di aba na na e be hwe etie apemu aba na ma bia ko ye ni aso ye aba asem ba ko daga na ha ye tai ka pa ni akafo titi ana ye twifo te se yi ai ni a me ka sem ta ho ye tai ka sembi ntepe fo mo a ni so ma be peni ni so ho ni pepe ni be se bi e wo ye wo ni se ye fi senega asase kun bi sale a ni eti gana e ba no o ye e bi ye ni no ni fe ne bawa mi ka se se uti bi ya e di bawa u ko so ba fo ma ye do fudi e ye pepe fudi so peni ni u a brin pon wa o se sa ye nyina bi fi senega na asase e fe ne kun bi sale ba bi e fe ne gana mi ye di na ti o ni ye ware abrewana ni bi twi Chile si fuo eni wa uwa yetu wa mudi se ukuma pimo api mbeba. Na omiti osasi, eni ye kase ni bwemi se osati fuo. Enti wye yye osantini, e ye di abodi ni yodi abowo. Udi yye kase yon ane di yedi tu uwa, chi fuo nono. Bawa eme wali chi yon. Bawa eme wali chi. Ma kika chise bawa na hiri mo ni omananti ino miyengwa chi. Na yon mbepesi ni gina bako se misu di kase ma eto yon yonati yon se. A bra ye a bumbi a di bawati. Me free senega, a befa mali, nursing get a cat a be pamoye, near the sunny before Wadabu, a betana, as I see you better broke no more. You buy my enchua. Now, no more you cheat as if only sunny from a buy a better assassin or confinant you buy ya. Your two baby did come, I say, your two baby come on. And also, what about saying, Yamai? Bawa. Ebe tu se ebi nou ti yen kasa do ti a siye frosu kwa tina be bi a ene ye fene nante reje no tete ye fene sim na wabe yon no eno kato wose me pese obe bi a maware no wudi wudi etu o sikaya no asye ni se be bi a obe dafe obi a bi yon ibe tse no na wudi indi atusu eti ye kase
Mosi foa e yo badi Bagomba foa e yo badi Mapisi foa e yo badi Kongoma foa e yo badi Sisala foa e yo badi Eme chiri sisi yo badi ya Onomi yo bapeni yo wale Bawa Nomi sani foma ene na si ene be kumase Eni kumewuno 70% dana si e chie mu oha Ni mwe bie son ene ne ye 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 kaka ankasa Jitu mse E bia yesu be shi hasi ino Sabe ni grafosu fi begumu bao. Sabe na ewe fosu bao. Ewe fosu Nigeria. Kenya sasisu ne bae. Wawuna wawu banu. Wawuna nani efena yi. Ubewu kwa emu ayase mkesiye ma wama. Emu huwa bako sembeba. Na yi diyo manua. Na yi kasa ayi doi chese ayi wawu. Wawu ni ya ngofono no. Wede ni efu msehe emu. Uti wanua yebo mudisa yigwea ne yaseme dao manuso mpenye u ne yei asanti fasa hibu ni tuwa mse wini yei before enkrafosu yebo mwamu baye ya omude kuduo eni ni eme timidi fesu eni efapu eni baye ne asanti mwamu tu mudi se yeni yamu pia hati se mwa nkane ne ime ma poti nyuzi vyo chino mwa se mwa omu chino yedini yedi tosa adom leso se wini mwamba se nkane Na karema omu mfa ene ni asemu chune no mwa se akran 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 asemu cha ne yi ibi film Portuguese na chune dina kosu di fre capital akra 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 e ya santi ni akran idia obitu udomwa webaye omu suba edino chwe mise wenu mba ase nkrane Portuguese na yuhu nkrane ni chono chona akran e bibe edina ene fitwo efom akra ni pese mibi asemu kesi ebi soma sebe so na mamoswa ni udefi Se kasa kanfoa Buru eya kan Asanti eya kan Adansi eya kan Pifu eya kan Asen ya kan Fanti ya kan Ekwapim ya kan Achim ya kan Akwemim eya kan Kou ya kan Sewi Aweli Zima Ana hanta Sadomu ya ya kanfoa Mutimika mikasa amike No kanibi ya meso iti asye Eme ma Sadomu we dom kesye Mutimi biyo se Le casse camfoi et il reste ni pebi kan ba o mai so na camfo do so ana bi chiri sai ni peyi na kasa ni ete bono asanti ye chifo na sefo no adanse chifo asen fante akwam akwapem achim kwu sai awoni nzima ni hanta asen ba go wonti ya mbese bi so chiwa ba ko se ni se awoni fo ifridana awoni E asasi kesiye, e dom kesiye woko divwa avikos. Na oma sipe fiebri. Titi, abako semle e kachile use. E buwa na nani mpeze mbukosa asasi efena avikos iswono. Yike usu kesiya, insuri di basu di bewe, fiti timremu. Sa iso leo becha, ajise wii akoda ketua, oni infie ni inu, etumu. Me suwa nebo so mfakoda anu. Nwe biye esuwa kesiye ni mu na mwa femise na tete izi ya fofa apu koko umu e biye domu echa saakwa eno me yeye na nani mefi gana e bri eastern region a wena nanti ebi wapeso mchua saasa seno ediko bebi awari fwo ewa waviko skasa abriwa awoye ni batu suwa ni mu na ufi e briya ni uwe bema na namu na nime me editu sayo suwa ni di bewe Et tout le monde a vu que ce que c'est le bon nom, c'est le bon nom, c'est le bon nom, c'est le bon nom, et puis ça, la roue faut qu'on bouille. Ça me passe si fébri. Au moins, Ghana, mais c'est le team bien, on nous sait. Y'a bon nom, ou bien, 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 Ene 93 wo, ene Egypt, efa Kenya, ene diba o magane mo. O mwomba kwa semeno, manka ifra, diye midi free money. Ebi free siliga abaye. Ebe se mi tino biye huse. O magane oba kufo otimi nye mwone bo se, ono chichile. Boso, ebi, omu fi Israel, ene mwini yetie. Beyo efo aya wawi efo, avrikos no, yena ne ufye bune yi, batu usum, su efo mbe uye nomu, ene mwiba ene omu fe mo. A brandy back one will free our way. No fear brief was it. I need good media cabacus much and no for the buying. only Benny Bay a president di Avicus for 3 years, only teacher Avicus school. If they were here, no, could they work for a moon again, but I know too many day for football. Or again, a leader, if they were. Assemble a corner person beside the catcher, and yet he wants to say. Sir Asantini, or Tibo Corso, or D. Adekesia. Yeah, I have flying for him for the Breba. Or he no ballast, I had a gun by him. Or said that a delay, or said a check. A young man in a moment in Oche. Or besought to say, Bawa no, or what a man watching. Key any penny, Nasiri Asantini, or Udia then. Or two is a friend named Yan Momia him for. The gun by me catch you. Na bal catch say catch him swampa. Ni swampa ni ase no chene ho. O maya ni start the program no. O maya employ. Sembe ka Ghana bakosemo a. Ya na me pese ni fem waba. Me pese me ka bakosemo ni besi bia. Me ni be wie no na ye nyina ya che adibia ebebo a o ma na. Me pese me tisi da bi a se ma fa mantem a. Ni nya kwa me nka bi. Tamakro. Eye dia eye ewe kasa eye bidin ejaso ebi akasem bi ebi etu galafo mi ejaso ebi akire ni ntia yeni abre ewo jumedi a efe ni gala abakose mi tamakulu ansina obete ehu abakose masino ajisa mbuku wa chigakra den chira hili ebi asante suche 1811 asante titin hon efri den chire mu Sasere ni kai la mso ene ma the bond of 1844 ebe wi ase. Na le do free 1811. Abula asante ene benchira ekoy ya asante o se tu beso o timititin ho free benchira lo. O fa days of the colony na asante ene aisase ko bi obu ni bai wa be tra so ro. Ni wodi ye mo bi ege na o mu akom ni ma asante lo. Esa asante bi na ho de etakere wo. Yes, no, we did the Amalquatia. On your call, Fantinua or Cocoon to quiet two in the war of Catalaso. Simon Cronos, so as Santi, a summa, we are back, near fellow before. So you should go him. On your call, far chin that a quenu quay, a chin Simon a better and rebu qua, or ye, ye, 2018, who see a connoisseur of his excellency, Nana Cufado, when Nana Titi Minimo a rebu qua. Edu bofo nam sasa sene so ofaga edu ko hem abakwa sema me kaw ha na me bia pebi akoye enye ndu bi bia ma me mai ni se edu tamaku no ena sabi yesu ne bai ama kwetia yesu ma ne se won ko fante na oni fante fa gusie ne no asase pa ama kwetia de ne kuto kwa ko kata won no eye elmina oni gafo so koye oto aso kwa no mabo okwa eduma ko Osa tu asuko apam Winiba ono ndi bweni bebu ebesi ne wuhu sa sante e ko fanti mino o pla won kese pa na se e to won e mo mu wi abese no no e ye Winiba ene abredu kwa na so ama kwetia aho de okoyi e fanti ina le wenti ni fanti e ye ama kwetia beso beso e ma asoja fon pin so a ye bi ama ni le chi no ama kwetia be fie no wanfafa ama sambu kwa na la mso asuma obi a na efe dubofo dubofo de ofa bo de ku asase so ya chem e na de ko hem na obi hem no ala se vota we je no e na mpeni fuo sambu to gisi no e de tra se se he gaso nzo se ba ko to ko asale wa che sen kwa e de yakofi vota ala se hem mpeni fuo e de ase fuo no de ama dubofo tra se Actually, said the Aquin here. You crab a day, Tina, as I say. I say, Kitas, I say. I am here, Ubia, the Yay. Once I did the claim. I don't know, no one could be a queen, if you are being coffee. No one could be a sassy, no one could be a baby. A year, a year, a year, from a what? And a ma, a double 40, I say, was soon that demo chrome was over here. See a number point of what? You will be a check of you. You qua, as I see, yes, until you know, you are a whole Yeah, and the banner banner was anti one call from one case. You can one with many, you know. You change the answer. One call from the assassin, the family, let me a dinner and answer, and the bedroom, and the bahona, who fell a gusano. ɛno ti na adubɔfoɔ fi hɛm ɛkɔ fie no ɛdan bi n'akyi na ɔde kɔɛ saa ne yɛko yɛsu nti no ɛma ɛna a ɛfiri vota anaase hɛm ɛne adubɔfoɔ asogyafoɔ no ɛwaree ɛsa ne ɛma nso ne dɛ adubɔfoɔ akyi sɛ asogyafoɔ so ne hɛm ma ɛma nso waree ɛnu ɛne ɛbɛyɛ nkwadaa na hɛ Starlet 91 ɛbɛ a ghanafoɔ kɔbɔ ɔbɔɔ Starlet 91 wotani no abrante fo na ɔda te lante ne ɔhyɛ gyese 8 ɔna dwee bebree wɔ tournament no mu paa ɛyɛ saa na italifoɔ frɛ ghanani biara sɛ ɔda te lante te ha yie adubɔfoɔ a wɔdwee no ne wɔde asogyafoɔ no kɔ hwɛm no ntɔkwa ama na votafoɔ di n'akyi ba afie no awoɔ a asogyafoɔ no ne votafoɔ maa wɔwoeɛ no wɔn te aseɛ ɛma yɛfrɛ nkwadaa no nyinaa adubɔfoɔ asefoɔ yɛfrɛ nkwadaa no nyinaa adubɔfoɔ asefoɔ ɛsiane adubɔfoɔ din no a ne ɛda dɔm a ɔde baeɛ no so nti ɛbɛn a ɔbɛne fie no ha n'asɛm ne wɔ amankwantiɛ firi fanteba de wɔ ɔfa katama so na ne dɔm nyinaa kɔsa na ɔbaa nsapan no na adubɔfoɔ deɛ ɔfiri vota ɛba no ɔde dɔm nnipa votafoɔ ne nasante ma ɔde kɔɛ de baafie ɛno nti na yɛm korɔ ɛto wɔm na ɔno kyerɛ mu sɛ amankwantia deɛ ɔkɔɔ mfante no aba ne nsapan ɔne onie na mmom adubɔfoɔ deɛ watam kuro watam dɔm de aba nti akɔnyɛ mmarane ani maadu adubɔfoɔ no nti obiara a woyɛ ɔpɛne fi ahemfie ɔde hyeɛ ba yɛbɛbi adubɔfoɔ pɛ na wo mmara ne yɛta no ho yɛ ɔtam kuro asantebi no ebinom bi te sɛ owusu aduane biri na esi na ebi aduane bɛkata owusu ho kumbafo biri na esi a ebi dadeɛ no bɔ bafo nti ɛna ebi kumbafo tare ho ɛntu bi osiako na yɛato aso sɛ obi osiako na ɔde ne ti gye akyerɛma ɛyɛ asɛm a esi a ebɔ bi ɛntwi ɔhemfie na esi obi osiako na ɔde ne ti gye akyerɛma nti ebi yɛ mmira na yɛbata ho ɛwɔ na esi yɛ gye na ne ba yɛ adubɔfoɔ kɔɔ yɛ a ɔde dɔm ɛbɛ fie no ɛma asante to ne din sɛ watam kuro de aba ɛno nti hwɛmfoɔ anaasɛ vota anaasɛ amanafoɔ kɔɔ ɔmo akyi a ɔmo sɛ papa ne ebi n'akyi no asogyafoɔ ne ɔmo wɔhɛ no ɔmo mma no deɛ ɔmo de adubɔfoɔ ɔmo din paa no ɔtam kuro na wɔnhunu kaa na ɛsɛe ebi nso so ɛkyɛ a na ɛsɛe ma no na mfata ho bɛɛ mmienu bi wobɔ nkan a baabi yɛ tɔ spɛpas ɛyɛ nnipa mmienu din owura abose ne owu ɔkan na zuwe yɛ wo ho ka no wokɔ nkrafoɔ tɔ ne sɛ abose ne ɔkan asase na zuwe yɛ wo mfiri wɔ yɛkɔtɔ spɛpas yɛ sɛ abose ɔkan baabi te sɛ makpɔla ntwani nyinaa kɔ sɛ asase no so a tete no na yɛ baabi a po natwe ne ho a nwura nyinaa ayɛ gya nti ɔsɛ mekɔtɔ gya makpɔla yɛ asantefoɔ ɛnu saa deɛ ne ka sɛdeɛ ka no sɛ mmɔkɔla ebi ni kyɛn na ɛsesa sɛdeɛ ɔmo ka no ne yɛka ne yɛho ka ɛzɔs paip ne nyinaa ka na ɛzɔs paip eti ebi adubɔfoɔ no ne mmena no yɛ bata ho ɛne tam kuro ɛno nti abɔfra biara na ɔfi asante ade hyia mu sɛ ɔyɛ hwɛm baa ɛna ne adubɔfoɔ sogya na ɛwɔ saa akɔda no a yɛnim ne sɛ kwasi yɛnim ne sɛ kwadwo yɛnim ne sɛ kofi na yɛnim ne adubɔfoɔ na ne mmena no yɛda ne so by force ɛne ɔtam kuro na ɛwɛfoɔ ahu ka na ɔmfrɛ ne tam akoro ɛyɛ tam kuro tam kuro tam kuro na ɛbɛda ne tam akoro ɛ adubɔfoɔ atie mu nyinaa wobusa no ɛnyo nam adwani biara ɛwɔ ne wɔ mu soronko 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 awɔ ne wɔ mu soronko soronko ɛnyo nam obiara bɛkyerɛ aseɛ sɛ ɛyɛ ma me wobu sase mawuli asɛm baako na obi abɛka amedeka asɛm baako na obi abɛka mfa ho sɛ ɔyɛ anwara different na mmom tamakro wopaeɛ wɔfoɔ ɛhwɛ me nyinaa momu sa ma ho hwɛ sɛ obiara bɛnya bi foforɔ aka obi bɛka kotodwe bi obi bɛka aboa bi ɔwɔ nsuom obi bɛka se ɛnyɛ naase kyerɛ no no ɛyɛ tete abakɔsɛm a ɛno nti na yɛwɔ hɔ ɛno nti na program wohwɛ sɛneɛ ɛbɛyɛ adaakye wobɛhwɛ nti ɛna yɛkyerɛ wɔ aseɛ sɛ din tamakro ɛyɛ dubɔfoɔ ɔde dɔm firi hwɛm baeɛ a asante too nom daa nase sɛ watam kuro de aba fie ɛna ma ɛdian dubɔfoɔ tam kuro bɛbata wo nti rara ɛna to din ne kɛseɛ mɛnsa wɔ hɔ agye wɔ hɔ tam kuro wɔ hɔ ɛvi tamakro biara ɛkura asante ne adubɔfoɔ ɛna ɛhu tv so wɔ ghana ha se a kwara no bebree kura asante din ɛna igbe kɛsaa tamakro bata ho ɛsɛ kwara no anya igbeni na mmom ɛtete din adubɔfoɔ na ɔfiri mu no ɛna ma tam kuro bata ho adwani bi ɔbɛkyerɛ tam akro ase wanka kotodwe ɔbɛkasa bu abu wɔ nsuom asekyeraa ne sɛ nana kokurokuro ɛde bae wei na megyina so de aka kyerɛ sɛ abakɔsɛm de biako yɛba abɛn na wo a nana adubɔfoɔ firi wɔ abusuam nadu bofon na soja foni hem anasa ngora ewe ni ye bi o tankro wo sa busienu na ntrika se tankro se e gbefonwa wo wo se sagola ni ewo nana wonu se sa tankro no wo mame na si efu wo gasa wdim wonu se wo pata dubofo wo na dubofo e na ogira ho no tamakro onye ho ho tamakro ye dubofo dubofo onye ho ho ewo hem onni tamakro no mo me vansia na na ochisene yesensia na gana bakosem si yesi eka enyanwie me do asipi se waheme eti masupem
kontrini akwam adontin jase tidom adisi mama lesimon muni ebe maba ko na ohweni me din the honorable Doctor Kestin Aduchum Adam. You may dear him or so, you are today Ghana Abakosem. Ghana Abakosem, you may dear so, and your first so, and your home. Or may you and Samuel Abba and Ephra, you are so dear good brother at Chiroma. Ghana Abakosem, you are so near Nam Sudi, who are bring Bombi, Abakosem, Papa, and your so dear good brother. And you may be over 2 years in fresh year and a semi Ashimukina. Whom I am trusting when we are here. Na in Tieni and share. Omaimu Abakosem, umedie ni binde, Ghana Abakosem. Omoze ya kabuni, Redi kafwe.